Ready? One, two, three. Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha. He said 1, 2, 3, go. He said 1, 1, 1, 2.